Chezeni right here. Mapema, mapema, mapema. Na mapema sana yani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Karibu mheshimiwa. Umzima bwana. Unajiona nenye hali? Ushajiandaa na game? Karibu bwana. Ah, tuko na vijana hapa. Si muda mrefu wanaanza game. Asante Sheikh Muhammad Abdullah. Nimepata comment yake. Thank you very much. Sure. Sure.